Control me, hit the vibes, wanna build it tonight. No, I, 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 government. Don't be shy, take control of me. Get the vibes, wanna feel it tonight. No lie.